Yabo.
Alright, hayi njalo 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 ayijikike uma isinje. Right. In my very next life. Ake ngiyisuse. Ngifuna sikhulume nezingane zabantu. Esethwase kabili. Endaweni kwangenzeka. Sathi sesifika ke sina siwumthiya. Sayikokotisa. Ngosuku lokuqala. Aya ngasi ngisho lutho. Asazi thina ngithi. I've got 30 examples. Sazi babunandi niphile njalo nyeso. I told you. In March, that's in May, June, July, and August, I'm focusing on imimoya. Strictly imimoya. Double.